Ero kama na inya hanyi kwa mwaka juwanga chilo machilo kama bende wago yempa kagoga ndaluo mundo bende wangingi kwa ikima timore pacho kaluo mulo yotene yago ndago ikima bende winjo dho wakama indi waru wakini machik na chino maru bende kumbaka kajuwanga junia wendo manukoro kawunu ni indi okenu wenda hinya wasiti mune ka indi kima bende dhongere wacho ni achil kachil kata bende interview kore ka indi spin doctor haru wakini machik ni maya njini NJ Media manukuri ana juwanga junia chalandi
Aonge wach baba.
Ilal.
Okalale, en mana menyu.
Menyu.
Omiyo walale. Koro Nairobi ka ing'eni be ka intie.
Yes.
Idhi kon gi kon mondo eki yud gimi dwaro.
Inyalo manyo nyadendi moro to be idaka daka maber to tiyo tuchi machima.
Ba, nyadendi tinde yudo nyidendini go. Tek ma kok yudo moa iluongo ni gituga ng'o wa golf. Gin jo golf, donge?
Gin jo golf.
Bas, jo golf go ema wan wamanyo sani.
Imbi manyo moro.
Eka yudo anyalo mor maratari. Ing'eni kanyo ka yudo nyagalf. An maber maratari. Sukuma ka dhi ng'ado kacha pesa chen mar nyagalf. Ringo moro ka nyiew pesa chen mar nyagalf.
Kor kiro nyadendi moro opidho gi nyaga nyagalf pidho gi nyako.
Pidho gi nyadendi cha. Dongi.
Kirelo wi.
Nyagalf ochulo. Onyos.
Kilwo koto matin.
Ni nyagalf. Ko be mako mana dhoga nono.
Alani wero wi wach mabiyo biyo ka spin doctor siri ma Mr. Kere wach chilo moro mieno ni mara o. Jika ka beno cha omenda makore lach mokalo mar bende nyadendi moro matiye pinyo go eki mag sungu. Hey. Lady V chal nade ka ini wach minyalo wach ang'o?
Mano nyadendi moro maluko sende loka cha. moro ma en san ng'eno bet oluoko sende to rudho ne guogi leke gi.
Nyakalondo wacho, nyakalondo moro nolaro ni oluoko sende loka, mano to kang'eyo. to koro sani mano kodi kaendi, ya unye kwacho ni oluoko sende piny warabu. Inyalo wacho ang'o wach makama hindi?
Ing'eni ko oluoko sende to nego bet ni mede wach moro mar niya. Oluoko sende to rudho ne guogi leke gi, iwinjo. Kanye kadi watieko statement no, kanyo.
Aya wakala kamano, otimo ne guogi usafi gi luoko sende. Anyalo wacho ng'o wach makama hindi?
Wach mar Lady V nyasoja mar chulo ne an ang'e ni yono wang' seriously. Nikech ng'ato nigi opportunity, iyudo ng'at moro luoko sende loka kocha orudho ne guogi leke gi. Chulo ni ot buore ka. To ot mang'ani chulo ni buore ka ni. In odni ichulo ni ot almost kaka Mr. Kede ni Mombasa. En yo ilungo nang'o?
Kuma Mtito Wandei.
Mtito Wandei. Mano Mombasa. Ichulo ne Mr. Kede almost ot 40,000 ka dhi mbele.
Yes.
To Mr. Kede, sami chulo ne ot, nyako ni thagre loka,
yes.
Mondo luok sende, orudh ne guok lake, eko obed ng'ama nigi gimoro. To Mr. Kede en koro bet niya, odwa thedho mana redio, ma koro wang'o redio tiyo gi solda mar siling abich. Solda mar siling abich cha. Tene en orome. Dhako dhi chulo ne ot idhi orne sapa.
En adier ni Mr. Kede wang'o redio Mtito Wandei.
Ah, Mr. Kede dong to mano tije. Ing'e ni e piny ma wantie ni sani, ibet proud gi gimitimo. Inyalo bet ni wang'o redio, to ng'ato nyalo bet ni wang'o mutura e ndara kacha. To jawang' redio ni ing'e ni olo jamutura gi pesa.
Kabisa.
To jamutura mineno wang'o mutura ni ing'e ni bembe en gi pesa mang'eny nikech iyudo ni ng'ato wang'o mutura e dho klab. To ng'ani to wang'o redio kare kacha cha musike, iwinjo. To jamtura yudo pesa moloyo, lakini Mr. Kede kumotiye mothedhe redio uso ufa ng'ogo,
yeah.
En gi pesa seriously.
Yeah.
Koro wach ma ichulo ne Mr. Kede ot ni, ok mora. But kabe ni oyudo ng'ama chulo ne ot, Lady V nyasoja chulo ne Mr. Kede ot. Ambe Mr. Kede ong'isa kumeno yude muna ina, ambe ochul na bwana, aol gi chulo rent.
Wach ni wang'o iko, sere kaka nirwako otema kamenye kido ka Mr. Kede ni chulo ne ot.
Lakini Ajwang Junior kisebet ng'ama dichuo. Ting'e ni joma chuo e wi ot. Mr. Kede mondo ochul ne ot gi Lady V ok en yo makare. Nyako cha kata ka niloka to tich motimo wan wakia tich motimo makare. Mano gima pok wanono. But ng'ama dichuo bed gi yodi chulodi kiin. Makata mama cha obire odno. Ne obet ni e odno. Ok ni kadwe rumo to ni en mokaw pesa ne to chulo ni ot. Kaw pesa ni kiin chulot. To ka mama chen mama ma every month onya loso gimoro kaka 100,000 ka dhi mbele. To ini loso siling 10,000. Dage ot siling 3,000. Chul gi pesa ni. Ng'ama dhako ki chul ni ot.
Yeah. Wachre ni Mr. Kendra ome duoko pesa mane orna chai. Bende gima be duoko pesa gima dhako si oroni kaka ne wero ru. Odwa ni muna duoko ne pesa ne mane bende orne koda nyadene. Kinde ma bende negi erore chande.
An ushauri manyamio Mr. Kede. pesa nunurni to maybe akikata ni ilido nyathino mamit momiyo nomiye pesano. In gimitim, pesa onge haja mar duoko pesa. Kama macho insist ni duoko pesa, ni oduokne pesa, wan kaka wan group mar Mr. Kede. To en ng'at wa waere. Kapo ni mamano insist ni oduokne pesa, wanyalo chango ne moduoki. Ya.
Nyalo konye duoko pesa.
Wan wabro konye nikech wan ok wadwa aibu. E piny mar onagi aibu no ema ok wadwa. Ya.
In gi misaja, in gi Mr. Kede ni kokwa kony to nyalo biro mondo konye.
Kamora mora ma Mr. Kede okwaye kony wanyalo konye nikech konj ngini ng'ata ng'ata dwaro. Kata an kuma antie ni pod adwa kony. Ya. Ng'ato ko okwa kony. Nyalo ma in go matin cha. Kony go ng'ato. Ibro konyo, obro dhi mabor, but kiny ne imbe. Nyasaye ong'e kari, imbi bro konyi. Ya.
Chien kata nigo papati mokalo kendo bende oganda wacho ni in ng'at moko dwaro papati. Papati no manyi koso nikech ni wuoyo ni ok nyal dhi ka papati nitiere. Wach ma kamaendi, ero kang mane papati okao kane winjo clip maniendi nikech ni wacho ni papati ok mori kata matin.
Ineno papati. Papati pok omanya to papati pok wawuoyo godo. But papati nyaka goye. Aning'eni adwa nang'iso ng'at adier. To ng'iso na ji adier gi osemiyo dhano yanya. Ajwang' Junior ni yanya ga. Tayanya ng'iyo go. Nikech mago gik mantiere. Tadieri ma wang'iso ji gi emomiyo be yanya wa. Koro papati, ndalo cha pok omanya nyaka sani. But papati timo maber. Ntie asebet piny kaluo thumbe mogolo. Papati timo maber. Kenda nyalo wound. Sana nyalo wacho ni papati and the king of Salenya. Papati sani o the international. Sani ko golo thum. Oko leny thum mwuok e Kenya kae. Toko leny thum mwuok e owetene. Sani papati lenyo ko uwo koko. Ya. Mana nyalo lungi ni king. To anto okan gi nyego mora mora gi papati. Toka alam ne papati marach. Alamo ne mana papati maber. Gima natemo wacho ni papati olok timbene to bed ng'at moro ma straight forward mondo dhi mabor. Ya.
En ote mane ma niko ne Jaja. Onjo ka bende Jaja moko nitie ma wacho ni Polo onge. Mae ajawa kae Polo. Weche ma kamago nyalo wacho ang'o
kae? Jaja moko mofuo ka ng'ane gini ka. Anto ng'eno an sano ka luorou. An anyiso wadier. King'eni in Jajawa. To weri gi Jajawa, in ng'ato mora mora manie piny ni sani, iwuok e odi idhi manyo giri moro tonglo ni moro matin igo kibarua iduogo. Ng'e ni Nyasaye momiye timo gima kamano. To nitie nyathi moro kama be, iluonge ni en kaka talanta, akia ni en talanta marang'o, akia notimo ang'o. Iluonge ni talanta. Machan nyathi mofuo sana. Ing'ama duong', ing'ama tiyo gi wiye, ma Nyasaye momi mich mitimo ni cha. In isedhi ibukori niya, ni Nyasaye onge, to Polo onge, ni ajawa nani, e Polo nate Nyasaye. Bitiyo gi, be wikonyi.
Owacho ni kae ma mor nitie.
Mor nitie mar chieth. Marang'o. Mor marang'o, mor marang'o. Ajwang' Junior, odi kama ni wuoke. Kadok Nyasaye, dinena.
Doka nene.
Di nyero kaka wanyero sani.
Doka nyero.
Koro kaka talanta, pache thin. Kaka talanta fuo ma anytime manyaro mogi kaka talanta. Anyalo go ngano. Apat manyalo wuothe lembe. Apat apata. Anyalo pado ngano serious. Ini ngama itiyo gi wii. Ini ngama dechwa mwanaume matiyo gi wii. Ere kaki nyalo wajoni Nyasaye ruoth. Momi chiew. Midhiye kibarua migocha. Iwacho no onge. Kaka talanta gimokuongo munego be ning'eyo. Sani kiwuok, idhi gonwa thume gesa, idhi kiu lodge, idhi fine breeze, idhi black pearl kisumu, kuonda inago. Ngeni mondi wuoga wuoga kanyo migo step achila ria dek. Nyasaye mo migo gino. Kok Nyasaye, okinya chopo kanyo. Koro kaka talanta koko loko pache, to ajawaka, aoko dhi. Tumbe mose gogo romo, boka dwa mielo.
And album launch?
Album launch mara jika katalanda no. Bok datem katanyono.
Okay, then now.
Kapo niyo loko pache sani, mo kuwa nguono, mo diyo wacho niye gima kama natimo lakini na uwewi gima kama ama na uwe kwa mer, sawa, wabure, anabro elewa, ama jomoko kabro elewa. but kaka talanta kata album launch ma in go sani no okabi to be ok da tem makata kata mana gi pesa mana do kabi kwa wangwono tan mokwongo si min doctor kwa yangwono an manyalo supporti
chwanyi
akaka talanta chwanyi ere kaki wani nyasaye onge ajwang
wacho ni onge ngamo setho ma ochier mo wacho ni polo moro nitie koro mae polo
beni mae polo beni ma ok polo an gima ngeyo muya mayueyo sani ni nyasaye manomiya to be ni naseneno nyasaye ama pok nanene pok aneno polo but ng'ama nokele bwo piny ga an pod akia awinjo mana ni nyasaye nyasaye nitie but e chunya nyasaye namba di achiel mane gima kete chunya ya
ajawadhi nade kaka ja analysis mar ajawa ninano ka jawadhi go kang mane mbele kaendi sani endi prince inda nitie wende moselik kachochande kendo bende liokre nodongo swag biro golo album mbele kaendi wechege kinyano kachal ndi ajawa ka nitie PM koso maendi enango madhi mbele
ajawa to biro mapek sani kendo biro mayore yore but onge PM e ajawa ma en mich ma nyasaye omiyo ng'ato ka nyasaye omiyo mich ni koro imuoj ajawa muoji muoji kiny ng'ama ingo cho wach ni oo kia ni tiyo gi teru dong nawinyo ni wach moro biro ni teru
ni teru
ni wach ni tiyo gi teru lakini in gimi keto chunyi ni nyasaye nitie go ajawa kaki dwaro go kaki dwaro
teru onge
an gima aseng'eyo king mar ajawa sani ng'eni ng'ato ka ng'ato nigi king ni ajawa ka to king mar ajawa sani anto pod okabi wuok kuom opija
pija
ka eli okabi weyo
father
mane father to janabi ochieng' inda owuok kuom opija but ochieng' injo osetimo maber e Kenya ka sani prince inda osedhi osego kang mamalo koro gima timre weuru wan wamiel ajawa kaka dhino an e oda inyalo yudo ka wende prince inda no ago kata mana playlist mare kata mana par to ema go mare ariyo nikech an mondo awinj thum awinjoga message an ok awinj thum ne thum mit ama in gi wafuasi an awinjo thum ni message moro nitie ma opuonja kanyo nikech maisha be ma wasekale message no ya
adwoki e tiktok kaendi ineno ka tiktok dhi nare mar ao nitie kaka nyota sani nitie itiyogodo mondo ji oyud pesa oganda sindi wacho ni noyudo pesa kowuok kuom tiktok monyiewo nyamburko ni nolemnegi pasta moro inyalo wacho ang'o weche ma bende sani wuok e tiktok
pasa manore lemo ne sindi mondo yude gari no ando kolem na yude ayude kata V8 na mora ringo nikech e tiktok kae wante wan e tiktok tuwa menyo to kibire e tiktok nyasaye gwedhi gi giro moro matin kikibinwa e tiktok ing'isowa ni ni olem na gi kiane pasta moro ni eka yudo gari no mano gima nyasaye moke okelo ni koro wach masindi nowacho ni kiani en olemne gi pasa moro moyudo gari mano Sindi anyalo akiana team ni anyalo talo nyako no
talo Sindi
an Sindi okahero ga
yerena
okahero timbe ma Sindi ni godo mong'iso anyuola kata gi
anyuondgi
ing'eni gik ma Sindi timo
timango
sani wach moro mobiro ni kiani unanyonga na Sony am chapuga wi ama kadhi ot ni katemo donje TikTok live ni 100 bob nyongwa ale ni nyongwa ma kunyonga an ng'eni gigo mako dhoga Sindi gari ma Sindi ringo godo Sindi noyudo gari no e yo mar nyongo ni Sindi dhi to beta beta e live mar TikTok ka to ng'isowa gik moko nego duge ge moko nego be ni wane to kao gik moko an ng'eni gigi ng'eni Sindi ogolo chunye chamo gik mang'eny an rabolo karot okacham
cham nikech Sindi
dong Sindi tiyo gi gigo ko Sindi odonje live to Sindi koro timo gi kaka ne ei
live ne
koro mano e gima ogolo chunya koro gik ma Sindi ne timo e live ni mara nyonga na so ing'e ni ndie ng'at moro ma be gigo moro nobiro to ng'iso Sindi ni can you nyonga for me with something like 100,000 emomiyo Sindi nonyiewo akiani oring gari mane
anyone ni nyamburko akiani nyamburko mane
to kapar ka en gari moro malich apani en nini gi Mitsubishi Alto gi migogo ubagi
matindogi
ya mane gari masindi sani ringo go but ajwang social media kai an ng'eno kaero gik maricho to an waero ng'iso ji adier king'iyo ng'ato sani donje TikTok acha ingiyo ngato kaka spin doctor Maynard ingiyo ntie boy moro lungore ni Salenya
Salenya TV
ya tingiyo Pascal Sungu tiduogi ngiyo Mr. Kede wanwa ngiso ji adier but inyalo yudo kata ka sani adhi ngiso ngata adier akao gima wacho cha tadhi a post kacha 80% ibiro yudo ka ji yanya 20% joma supporter e piny luo wa ka yame Afrika ka ji ok dwaga adier ya ji ok ohero dongruok
nitie gima wiyo kaendi Pascal Sungu wachore ni tindo wego content obede TikTok live gi jogo eki mabende wachore no dak e pinje go eki mag oko kendo osewito yore mar bende team analysis siamo jothumbe koda ka adieri makende mabende osebedo koketo ne oganda luo wach ma kamaendi nyalo wacho kaka bende jagono matiyo kode laya chilo nogo mar neno ni bende oganda luo yudo information e sama owinjore
Pascal Sungu nobiro maber kendo Pascal Sungu debe ni
Pascal Sungu
aya Pascal Sungu ne en kijana maber kendo Pascal Sungu en jathura wae Washaya County I think Washaya gweng' achiel to Pascal Sungu nobiro maber ma Pascal Sungu de en ng'at man gi bidi sani dosego kang' mamalo ne en ng'at moro mane nyalo tiyo kata Lolwe TV Ramogi Radio Ramogi TV gi kaina go ineno but Pascal Sungu noduogo bet en ing'eni ohero weche ohero moshene pang'anga mang'eny ya
midomo mingi
Pascal Sungu sani kata sani donji kaw mana simbi donje live TikTok idhoro ka Pascal Sungu ene dichuo malo kanyo okete kanyo kendo en mibo yudo ka host modonge ibo yudo ka mon lilo Lady Vinya soja ni kanyo keni ang'o wanika gipangre mana ni koro mani gimo oduoke piny to be kethone ya an advice manya miyo Pascal Sungu Pascal in journalist yeah Pascal kumara mara ma intie in journalist ingat ma miyo ji luo line adi achiel irie wangayo wach mar donje live mar joma mon werigo kabisa mano gima kwerou to wach mar ndesa mon undeso mon awinjo ni tiuchulo nuot gi mon wereuru go kabisa ambe da yude kuminyalo chulne odno
nyaka Pascal
kwani Pascal odakany
odake od
Ode kany, ode ni kany.
Otie?
Otio kue.
Otio Kenya ka?
Kenya duong, otio kanye. Wach na kumo otie monde ka ngeno otio Kenya kai. Ano Pascal angeno daka ero, iwi inja. Pascal ichulo ne oti Kisumu, ilungo nangu? Kibuye.
Kibuye.
Pascal odo kibuye, oda kibuye tok chiro ka. Uwogo kinyo nye omboto, mar mbao, orwako. Ino kato gudu ma Pascal rwako, gugute marwako kinya chopo beji. Pascal ruako gudu mar 30 bob wano ruako gudu mar siling 800 eh
gudu Pascal
ogudu Pascal siling 30 moko michoko ga ogonia omboto ka gine omboto kozo gine mtumba akia eh
ane live ni kichulo ne otko sango
mago jo michulo ne gi udi wan kuma wantie wan udi wa sacrifice ke wan wachulo udi lakini kisebet ngama richo wek tegemea pesa ngama dhako ya yeah. Okibedhi mabor dako inyalo bet ni dako chulo ni odno tikia ni ya ngamo miye pesa no mondo dugo chulni godo ot ya koro mano gima onego bet ni Pascal Mr. Kede mago gik mondo bedu nge sani ya
ni line achiel
eh
ni line achiel Pascal gi Mr.
Kede Pascal gi Mr. Kede mago to jo line achiel Pascal do gino kicho Mr. Kede chulo ne ot kia ni mtito wandei mano Mombasa Pascal songe chulo ne ot kibuye tok chiro kanyo ya yeah. To be ot michulo ne Pascal pesa ne tin sana Pascal odok e ot siling 1,800 en bed sita Mr. Kede ichulo ne one bedroom siling 23,300 eh mano kimedo nyaka pigi stima
edwe
tema Mr. Kede ichulo ni ot ichulo ni stima to pod idhi kao nyako moro makando itogo dongona kendo une otanda itimo godo gik malich
gitwenyo gode ma kanungo
aso gidwo gi post nwa
gikelo
gioro nwa e WhatsApp to ka ji odonje live dioro nwa e live ka wawinjo ka Mr. Kede ma ywak ma kata nyako ber ywak ma Mr. Kede no yuak. Ajuang, chieng mane ane live no. Eh? Nyako no noketo gino. No kelo nwa video. Tuwakolo ni ketu wane.
Eriko kenyalo neno, we wadu wan.
Eh, machabe uwe, macha kudhako ya. Machabe uwe ya die. Inga miyoro ne, kwang yo mpesa ni statement eh. Every month he received like 60,000. 60,000. To be kodo ke weo tandaku, yuak molo nyako. Koro kind kind nyako gini, inga mune go yuagi. Mitra ngini jivinjo te.
Ithi kezo gini spin doctor, wajimugi kine fat.
Oga bigeza. Ana wacho gimana neno. Ana wacho gimana neno.
Evidence.
Evidence ango.
Lawyer.
Lawyer na okeo chungtoke kai. Lawyer okay. Lawyer na ilungo ni Frederick Kisero. Lawyer.
Mane advocate mara. Ana unge wajiwasi. Wajimugi kine fans.
Ne. Watch mogi kine fans. Sana da biro gi git mayore yore lakini gimomiyo ntie chieng moro ma fans openja ni to tindi lal moko ne kitimo gimoro. Fans ga ngeuru ni ambe ane tije ga moko. Seche moko tich nyalo diya makata sama dhia gol godo video. Ang'isu ni gima kama kama otimre betek. Koro unyalo support akacha e TikTok kacha. Kaka Spin Doctor ama Mr. Kede Junior. Gikmara gima dwaro kendo mar ariyo an gi mpango pod aonge kamera maber adana kawe kamera moro manyalo tera mabor to gimung'e adwa update manoma gimora mora adwa golonu gik malich ya
kanyo ende nyikoromo kajwang mano Spin Doctor mabende ne wan go kanyo chalo kachiel kowuok bende studio me